ukuba kungenzeka ke siphinde sicelo ukuba silungiselele umsitho. Sinalomzekelo uphambi kwethu ungu x sithabathe u 4y olingana no 18 o negative. Kunye no minus x simdibanise no 3y olingana no 11. Make sizame ke ukuba sibale lomzekelo. Masiphinde siyibhale ke le mizekelo yethu ukuze siziqhelanise nayo. Sino x sithabathe u 4y olingana no 18 o negative. Siphinde sibe no x o negative simdibanise no 3y olingana no 11. Into yokuqala ke ekufuneka siyifake engqondweni yokuba kufuneka kubekho enye yezi equations esukayo. Sino x kwi-equation yokuqala siphinde sibe no x o negative kwesibini ohlaba nalo ukule yokuqala equation. Siphinde kule equation yesibini sibe no 3y ngasekhohlo kunye no 11 ngasekunene. Simdibanise ke kula equation yokuqala. Xa sidibanisa u minus 3 u minus x no plus 3y olingana no 11 wala equation yesibini kula equation yokuqala, masibone ke ukuba kuza kwenzeka ntoni na. Ux wala equation yokuqala nola x u negative kula equation yesibini bayahlabana. Naxa sidibanisa u minus 4y wala equation yokuqala kunye no plus 3y wala equation yesibini kushiyeka nje u minus 1y. Kuba ke u 1 akabekwa sizotsho sishiyeke nje no y o negative. Loo nto ke yenze ukuba i-equation yethu ilingane neliyacala langasekunene ngokuthi kweliyacala sithabathe u 11 ku 18. Kuba ke u 18 e-negative kwa inguye omkhulu siza kushiyeka no 7 o negative. Kuba ke sifuna ukushiyeka nempendulo yethu e-positive, singakwazi ukuba sahlulele omabini amacala ngo 1 o negative. Sitsho sishiyeke ke ngoku nokuba u-y wethu ulingana no 7 o positive. Sibe simfumene ke ngokuba u-y wethu ulingana nabani na. Kodwa ke asikagqibi kuba kufuneke sifumene nokuba u-x ulingana nabani na yena. Singamfumana ke u-x wethu ngokuthi sithabathe laa mpendulo ka-y siyibeke kulaa ndawo ka-y nakweyiphi na equation kweziyabe sizinikiwe. Masithabathe ke le yokuqala equation eno-x sithabathe u-4y kuba siyazi ukuba u-y ulingana no 7. Singabeka u 7 endaweni ka-y. Loo nto isinike ukuba siza kuphinda-phinda u 4 ngo 7. Loo nto isinike ukuba ngaba sino x minus 4 simphinda-phinde ngo 7 ibe ngu 28. Loo nto ilingane no 18 lowa ukwelaya cala langasekunene. Kudala ke siyenza le nto xa sele sikule indawo. Singamfumana ke u-x wethu ngokuthi sidibanise la 28 ku omabini amacala kuba e-negative. Xa simdibanisa ke ku omabini la macala u-18, loo nto isinika ukuba ngaba u-x wethu ulingana no 10 kuba siye saminusa u-18 kula 28 wethu besimbeke waba positive. Singakwazi ke ngoku ukuqinisekisa ukuba impendulo zethu ziyinyani na ngokuthi sibeke impendulo esizifumeneyo kwenye yeza equations besinazo. Masiqale ke kuyokuqala. Siyazi ukuba u-x ngu-10 So siza kubeka u 10 sithi u 4 simphinda phinde ngala 7 ka y. Londo ithethe ukuba siza kuba no 10 sithabathe u 28. Londo isishiye nokuba ngaba ngu minus 18. Nakule sibini ke siyazi ukuba sino x ongu 10 simdibanise no 3 endaweni ka y sibeke u 7 ibe ngu 21. Londo sithabathe ke ngoku u 10 ku 21 isinike u 11. Kube ke ngoku impendulo zethu ziyo ngekwenyene.